yiko okuphuma khona ilizwe lesiNdebele elithi isimeme. Ngoba kaya ukuthini? Me, 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 me. Yiko okuphuma khona ilizwe lesiNdebele elithi isimeme. Ukhuluma ngomkhuhlane nawe kuthiwa yini? Ukhaphiku. Ngamakhuhlane ngathi mina ikhaphiku is a killer disease of imbuzi zethu. Umkhuhlane wathi owawuqedela isibaya sibili uvuke ekuseni ladelana mama nobaba lisiye enyanga enkulu. Nxa ile mota izekuthela ifuyo yethu sikukade enyanga enkulu egwana. Ukanti wenyanga lithi uthakathi mshiya ngabi esibaya esiseni. Ikhaphiku niyitshaya kakhulu okungamazi nyani khona kuyalo okunonileyo esithina ngokungomponjwa khona phana kuqala kuphuma impondo kungo-3 to 4 months alapho kuyagala ngekhaphiku ukuthi kwesi sikhathi amazi yana ngo-20 ungasalukhamsi njona unjani kungasela konke sokutshaya ikhaphiku samba sokwenye right ungavikela njani ke imbuzi zakho ukuthi zingatshaywa ikhaphiku ungavikela njani ukuthi imbuzi zakho nxa kulani ezifidwayo yathi ngitshilwa ngathi mina zikhona eziyimbuzi ezifidwayo like obhuka labana abaziyana kho ebhuka nto uyabowathanga phela yi-reduce i-feed intake fida bitya anti ukuthi ungatshayi ikhaphiku reduce i-feed intake but ungathi ureduce ukuthi jwanga wani ungathi jwama wani uyatshayi ipesibu nxa ureduca reduca gradual nxa kunika 10 kgs usasa uthi 8 uthi 6 uthi 4 bijana bijana ungavele uthi jwanga wani kuyatshayini i-stress eyinye futhi indlela hayi ngantandikumene yandikhona right eyinye indlela esasiyenza thina njengabafuyi embuzini zethu yikuthi you doze before you vaccinate hamba lani ukuthi umuthi wokudoza uyakulawa kodwa okuhlaba kunjani kungelawa khona kukhala ukufa kwamawemusi esisini sembuzi it is a stress liyo imbuzi ngokwayo kuya amawemusi ngoment esifa ayabangela ukuthi imbuzi itshaye ikhaphiku so we advise ukuthi you vaccinate first and dose after 2 weeks hamba sokeni uyahlaba ngekhaphiku this week ngemva kweziki ezimbili usudoza ke isifuyo sakho kuyini okuqakathekile kakhulu yikuthi every year you should vaccinate your goats ezindala against paphiku nanje then amazinyane nxa esithi 3 months of age vaccinate them against what paphiku ukuze ahle akhule enjani evikelekile bafuni samba sonke nini ungaluthwana ngase engakutsho ukuthi ukaluthwana ukuthi imbuzi etshaya ikhaphiku isile kodwa ke given it a high dose e antibiotic kungayilapha imbuzi yakho anje asithina izinya lakho ulizwile seyikhale isimeme sokuthi me just give it a high dose nxa kufana uhlabe 4 mils ukuthi 2 mils ukuthi double dose ukuthi 4 mils kuyanjani sometimes ungakusilela kodwa ke isikhiwa sithi prevention is better and is cheaper than treatment ngokufanayo kwelapha kungcono kunokwenjani ukuvikela kungcono kulakwenjani kunokwelapha so asibe neqiniso ukuthi imbuzi zethu siyazihlaba sivikela i-heart kidney disease anje kanti-ke i-heart kidney disease yona ivaccine yangkhona ithengiswa imbuzi nge-100 grams meaning ukuthi it's 1 mil per what per goat nxa ungabe ne-50 lone-25 lwane-10 lwane-7 lwane-19 kutho ukuthi lonke lizofika la liyathenga imbodlela eli-1 linjani lihlabe iphutha eyangibona ukuthi hayi ngeke shebe umuntu umuthi wami ngingavela ngani na ngathela zandizikeza kuhlala uhambe kobulawa ukuthi kube nzima ukuwuthenga cina ungasawuthengana ukanti-ke nxa uthe washeya lomunye kuba lula ekuthengeni ini imithi mina kunabantu engithenga lawo imithi ekhaya every year ngiyathenga so mhlawumbe 5% that is amazi ale sawu ugeze ithumba leliyana samba sokene ungaligeza le ithumba you can dress it like a wool usulitrika njengesilonda usuligeza ithumba lakho usungalibamba njengesilonda usulifaka imithi yezilonda ekuseni mbayimbayi zingabuya zivela kudla ungagijimeli ukuthi useke imbuzi upheke ihayi wena gijimeli imbuzi ukuthi uyise uyikini isilonda uyifake futhi ini umuthi ntambama sezivalelwa ungathabishwayo ukuthi zibuyile zonke kodwa uthathiswa ukuthi uyigesile futhi wayifaka ini umuthi ngamva kwe-3 to 4 days isilonda sasinjani siyatsha siyawona sihamba sonke lini kuyezwakala engabe kukhona yini onobuzi and again you should give that animal an antibiotic to fight the bacteria infection so kunesilonda phela lapha so ibacteria isingangena into that wound so uyayihlaba imbuzi yakho ngomuthi ongaba yi-hightent kumbe any telemycin injection usuyihlaba le mbuzi yakho ukuthi ingathathi enye ibacteria infection iyasiphela ivele itshaya isilonda sayo sethuba iphinde itshaya futhi yenye infection hhayi kanti-ke njengomfuyi ngoba neqiniso ukuthi imbuzi yakho uyazama ukuthi uyelaphe uyivikele uyincedise ingatshayi imkhuhlane phezu kwethuba leli evele ina kwezwa kahle kukhona futhi olobuzo ukudabuka kwani kwenhlaba hayi mina phela ngilindiza tshayisa indlela njengoba sinjalo nxa sivuma ngenyawo sivuma ngamisithubela lolunu kanti-ke mina ngikhangele olembuzi okuthiwa yini yinhlaba ubaba utho ukudabuka phakathi kwani kwenhlaba anje kubangelwa ukuhlala kwembuzi phakathi kwendawo enjani umazi yiso isikhathi manje engithe umama umisi sincube kathatha amanye utshani bakho abasalayo kuzikhitshi akuphosele sibayele imbuzi ize ini ibhedlele edry kumbe afulele phezulu ayikoti kumbe vele ivaka zifulele ukuze imbuzi ize ibhedlele eryight anje uyinto ongazincedisa ngakho babafaka xa uthe imbuzi zakho kumbe ukuzivikela yikusebenzisa i-bluestone liyazi i-bluestone esithina i-scientifical name yayo copper sulfate ibluestone esingehlanga izilonda uyayithela uyathatha amanzi ufake edishini uthathe i-bluestone yakho ufake edishini amanzi abeu usugxamuza amasondo embuzanje i-bluestone yana ungayigxamuza amasondo iyayenza njengevasini anti wasevasini ngayizoba ungazifaka iunyawo phakathi kodaka injani aminamathela layo i-bluestone iyenza so lanxa imbuzi siyanyathela edakeni ayisanamatheli unyawo lwayo engathi ludala so waneqinisa ukuthi esibayeni sesakho nxa bekuvuma besingaba namafuba isibaya sami sembuzi esakhiwe kuhle ngibe nje nokungindawanyana kwami okuthi imbuzi zami vele kazikwethu zigxamuze emasondo kunjani zingena phakathi uyazivikela ukuthi zibe lani zibe kuda kwamasondo kusho kubaanti kanti-ke xa sithe yadabuka le mbuzi yakho layo futhi uyayigezisa ngamanzi anesawudo azayenza isilonda siwome ukusufaka-ke umuthi wezilonda sihamba sonke baba sufaka-ke umuthi wezilonda lakho futhi udress it 3 times a day imbuzi idlele khaya izuze amanzi phayishe ukudla khaya ingaze yahamba edakeni ize iye injani iphole kwezise engabe khona yini onombuzo ngilokukholwa ukuthi this is not the first and last time ukuthi sihlangane will meet again sibe nezifundoezinganezi ukhona yini onombuzo mama lapha mama ungaba nisibosho
bengicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi imbuzi mayiqeda ukuzala uthole ukuthi ivela kukhona khulu nengoni igcina ingasabonakali
yes
angazi ngenzani
imbuzi kodwa asukuthi nxa iqeda ukuzala mani yakuvele ungayinanzelanga esikhathi vele imithi and it's a bit big or bigger, should I say. Iyabe ilomkhuhlane okuthiwa yi-mycitis. Sometimes iyabe ilunywa umkhaza yaba lithumba ebeleni or yaba negciwane okuthiwa yini elibangela i-mycitis. Okuthi ibele mbuzinqamba liyabe liqinile. And what you can simply do, ungayihlaba nge-penicillin. Ilapho ukusila. Nxa njalo imbele yana ivalekile ingasaphuma uchago, you can use i-terramycin glue. Okunye okuyizinto okanti kuyizimbele so ukuthi khona ngale embeleni kuyavula imbele. Yes. But khonapho izinyane, lanxa umbele wakhona yabe usugudugudu okuwumbele sokungcakakho, try to thumunyisa izinyane. Ungalekeli kumuza uyibelele njani yatha, nawe futhi zama unjani ukuyisenga indlela yakho. Ngabe khona olombuzo? Ukhona olombuzo bathandekayo? Malume, babambani sibo?
Usathaba. Usathaba.
Okay.
Mzukulu wasipinisha.
Oh, wasipinisha pinisha. Tamalamba kwenda.
Yes.
Okay.
Emkhuhlaneni yonke esikhulume ngayo sine tired water, the pneumonia with the power of kidney, and then wase kuvela amathumba the foot rot.
Yes.
Emkhuhlane le yathelela nini?
But otherwise, the media is not. Number one, the enemy is not.